Nabikurikirana bibagirira akamaro, ndumva icyo bizansigira ari ubumenyi muri rusange.